Una makala ngavunywa kodwa leli ngiyathula Ngiyathakatha mina Nginguye umthakathi Inyanga yami inyanga enkulu Inyanga enkulu Kuthe wofikama la Oh.